akanyota akenda kunywa amazi ngo mogo we utazavaho umera mu rubobi yigeze kugasoma agashira inyota yibutse byo gutaha abatura umwana ahamukubise umugongo amucuritse agize atya ngo wamusimbize abamukoze mu kanwa maze inkuru ayiha umunwa ati baba we nazanye umwana w'umuhungu none bampinduriye bampa umukobwa